Lesi nohlonze TV inethulela uhlelo sikhangenkezo TV show ulethubalwa uMzothule Shembe DJ Bonyabonya no BGK Mbuyisa isinga sikanodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena uYouTube njengamanje uklikhe ulike Yes,
no TV. I don't mean to let Pekaya. What's no Shonze TV? Kamala Shelo, Sikhangenkezo TV show. Kamalami, Umzothule ngalakhe sabathwasmen. DJ Ponyaponya, Tizotina Soga in Tiswa, enemies in Africa. Umfraskop de la Kalamasogita Batuba to Telepatron Pedramane. Umam Kuluska Kasipotonga Patanga Pezulu. Utena Kurika and Goma Sanki in Tom Zilkundile. Hand the man that did Timan Patrick Cholo. Utop Zimbili, Enga Gangato, Enga Sakamati. And nobody in Namatuba Shango, Patrick.
Idlozi galikho uma ulalela bathukisi bathi idlozi galikho
awukele mina
ngihawukele
awukele mina
ngihawukele
awukele mina
ngihawukele wethonga lami
awukele mina
ngihawukele
awukele wethu
ngihawukele
awukele mina
ngihawukele wethonga lami awukele
Sige mbuke lapha ekhaya ekutheni njalo uma kulesithathu sike sikuphathele amaciko abantu abenza izinto ezithinta isintu mase kuba izinyanga abalaphi bendabuke abuyibona abakwazi ukuhlanganisa amakhambi bekwazi ukuthi belaphe abantu ngamakhambi esintu injalo ke namhlanje siku DR Lukhele DR Lukhele bathi Dr Lukhele 27 mase siya lapha na ngoba usibona sila kumgwaqo omkhulu bakwethu okuyi DR Lukhele Drive okusho ukuthi umgwaqo ongena ka DR Lukhele njengamanje sibheke kuyena sokhuluma naye u DR Lukhele Dr Lukhele njengamanje njengoba wazi ke mbukeli lapha ekhaya kuthena ukuthi ke ngithembisile ukuthi sino dokotela u Lukhele DR Lukhele 27 sinaye ke njengamanje dokotela angivele ngikubingelele ngwamukele kwisikhangenkezo TV show
awu sikhangenkezo Kezo TV show balandeli sithi asinivikelele
nawe umsakazi wami
mfoka Shembe Mzothule u DJ Bonyabonya usuyibonga wona ke ngoba bajayela ukubona uyibonga phela ngibonge kakhulu ke bayazi abantu ukuthi the Aaron Kelly 27 inkosi ibongwa iyimbongi zayo ehe ngabangibonga ngelinye ilanga bayovela abangibongayo abalandeli nabo bayojabula amabezwa iyibongo zami kodwa ke inkosi is 27 kwalukhele le ekhulumako melaphi wendabuko olapha abantu ezweni laseThekwini enanda eKhongo khona ke ekhaya lapha ke indle kwagogo lesimva kwayo into zala ekhaya lezi ubona nje naphezulu inkhongwane zala ekhaya lezi nkadwe yizo
ngikuzwa kahle dokotela ukuqala kwakho ukwelapha kwaqala kanjani ngoba abantu abaningi baye bethi awu mina kwafika umkhulu noma ugogo ngilele abanye bethi mina ngehlelwa isimo esithile akasingene kuwena ekutheni ukuthi waqala kanjani ukubona ukuthi uyelapha noma ungaba umelapho wendabuko
ukuba umelapho wendabuko ngathi kwangifica ngendlela ngoba ekhaya kuyasolwa namanje emzinga baba la ubaba sakhela khona bese kuba ukuthi kubuka baba la dabuka khona yena ekhaya elikhulu namanje kuyasolwa ngamasiyoni manje lapha esayonini kunomoya uhlela umuntu ke umoya ngoba kuyazi lokubanjwa ibhandi lapha ke kulalwe ntabeni kuphinde kuhanjwe amanzi sithi ke thine libhudlo lapha ke eKZN kuthiwa impophomo sahlambuluka ke isithunyi kwase khulekele kabantu esontweni. Manje uma ukhulekela abantu kufika isikhathi lakhona ukhipha khona iprofeto izinto okufuna ukuthi ke bayigcine eyishiwo umoya bese lezinto bayazenza nje umoya ushilo bese bafika base bayanda ke labantu abandisa udumo lokuthi basindela pha kule yanceko lapha kulo wamthandazi. So leli gama elithi umthandazi liyaphela mase uwandelwe ngabantu abefika nje naphakathi nezinsuku waphela umthandazi kufanele simfice esontweni.
Yebo,
mase sesifice ekhaya usungaphaswa kwamasiko asekhaya kini kwenu kwalikhele bese kuba yikhona ke komalume wami nakhona kunamabandla kuyasondwa ubuyoni kuyaprofethwa vele. So ngalesikhathi ke ungumprofethi uboniswa uziboniswe ngisho nezihlahla uloku ixebula ezinye yazimba uyigande sekusikhwama ke leso.
Yeah,
bese kuba namasiko ke agcinwayo kube khona imbuzi ezenziwayo shiswa impepho ukhulunywe kuphinde futhi kuyiwe nakulabahlolako kuyocheck ukuthi lo mntwana ungenwe yini.
Yeah,
base bathola ukuthi abakhehle emzimbeni akhona izakwazi kulo mzimba zikhona ezinye ziyabhula zayichitha amathambo ezinye ezingomkhulu bami zazingogedla zingabhuli kodwa zazazimpande labantu bonke bala kulo mzimba labefika kulo mzimba ke sebefikela kumuntu kamoya. So kwase kuloku kugcinwa kwamagobongo ke izinkamba lezihlwako ke kwaze kwaphuma ke lo dokotela namhlanje osoyinyanga eyaziwa wonke umhlaba.
Imake kukhona la ofanele umcacisele khona noma ucacisele umbukeli lapha ekhaya. Le ndaba yokuthi uma nisesontweni kunesikhathi la khona osuke khona umuntu ethula isiprofetho kuyenzeke yini ukuthi ekwazi ukuthi esibone isiprofetho ethamba ugcina ukuthi nokuthi methe mhlaba hamba odla ukhamba lesizulu noma ubugobongo obuthile obukwena uthola ukuthi akakwazi yena ukuthi ekwenzele shothi okwasesontweni nokwasebunyangeni kwehlukene. Ngifuna ukuthi ungicacisele lapho.
No, akuhluke ndawo ngoba umuntu noma umprofethi esontweni mayiphele inkonzo uzofuna ukuxoxa nawe esayidini.
Oh yebo,
sengila khona ke manje uthola ukuthi nenye inkulumo ayigodlile umprofeti.
Yebo,
ngenxa yokuhloniphisa ngoba esontweni akuhlanjalazo.
Yebo, yebo.
Ngeke utshele umuntu esontweni ubukhomo ukuthi hambe ufuna intelezi kunezithe ezifikile. Cha, uzomtshela nje isiprofeti esho umoya mhlawumbe leso sincane ukuthi isitha esichaba kanjani awuhlaziyi kade uhlaziya usuhlaziya eminyango senixoxe ukuthi no labantu abakulandelako indaba isuka nala ngoba kenze ukuthola ukuthi isitha sikhandwe wena.
Yebo,
kuyenze ukuthola isitha simane siyavuka ngenxa yento onayo mhlawumbe mhlawumbe sokuthi bafuna ukuntshontshela imoto sekufuna wenze manje ugcinele isibonakaliso wenze umga ukuthi uvimbele amasela angefiki lapha ukuzontshontsha le moto. Kuyenze ukuthola ukuthi nawe vele uyantshontsha uyafuna kodwa ke manje ngeke umuntu ezosonda umtshele into kanjalo ufuna ikhulume naye esayidini. So lento sesontweni iyafana nse nalenze ngesigodlweni ngoba makuthiwa ngibhulela unkosikazi mhlambe nomkhonyana wakhe kukhona inkulumo engigodla ngoba bese sicela umama athi uphumela phandle. So umama bephumela phandle sisuke sinenkulumo eyinhle bona le ndoda okufanele ukuthi ngimcebise kuyona. Kuyenze ukuthola ukuthi kunephutha ekulibona kumama okufanele ukuthi ngimeluleke kahle lo mama ngikhiphe nobaba yemnyango bese ngimtshela ukuthi iphutha elithile 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 nobaba uzolithola egcineni uzokuphunyuka nomshado. Ngiyamakha lo muntu kwakhona esigodlweni kuyenzeka ukuthi inkulumo siyahlukana kuyenzeka ukuthi kufike indodana noyise izohlola uthola ukuthi sengiyacela ukuthi mfana ushaye ngumoya mangibona ukuthi futhi kanjani siyakwazi ukuthumela ebhavini yogeza awuyomfakela amanzi ayaqala ogeza lo bese salo babese lo baba sekumhlebeni inkulumo ethile ukuthola ukuthi umuntu uhamba nendodana kanti akusiyona ikhungfu manje wangabe ikhungfu le ndodana ngeke ngikhulume izwa le ndodana kufuna ukuthi ngihlehlise lo bese ngifaka lenkulumo kulo naye futhi before ngikhulume naye lokho kufuna ngimsefe kakhulu ukuthi uzomukela ngempi noma uzomukela ngentobeko.
Ngikuzwa kahle uyayiswela mbukile lapha ekhaya ngoba sinayo uDr Lukhele uDr Lukhele ngoba sithi DR Lukhele 27 khona la sikwakheke namhlanje eKhongo modlula nje isekusile primary school kukhona i-triple crash emva kwalokho kukhona kumgwaqo okumgwaqo iDr Lukhele road noma singayibiza ngokuthi ibhale ukuthi
DR Lukhele
uDr Lukhele Lukhele.
Umgwaqo wakho.
Umgwaqo wakho.
Uzela kwakho.
Uzela kwakho.
Itiyele engayikhandela lona. Akulona kamasipala.
Elika masipala leli likhulu phezulu.
Leli likhulu phezulu elihambayo. Leli ngenako elana ekhaya.
Ake siye la dokotela sibheke into ke ethinta ukwelapha. Nethithe kakhulukazi umuntu othi mina sengilwashwe ngahluleka abantu abangelaphayo bayafika impela bethitha thinte kudlule wena esimene sikanjalo ngoba beke befika lapha ekhaya ubhekana kanjani nabo labo bantu abakanjalo.
No, isekutheni into yokulashwa komuntu isekutheni aqale ahlolwe. So umuntu esehloliwe yila kuphuma khona iqinisa ngaye. Ukhona umuntu othola ukuthi unamadlozi alikhulu adinga ukuthi aqalwe ngesiwasho. Umande umfake empandeni. Ngoba nazo eyimpande kukhona impande eyimele.
Yebo.
Kukhona impande othola ukuthi hamba namafutha ke manje. Khona impande othola ukuthi hamba namafutha namathambo.
Yebo.
Uthola ukuthi ke manje leyo nto isizizwe okanye isibutho noma isingamanyazangoma. Makuthiwa sikhanda induku yezitha noma induku mhlambe yomuntu ogula kakhulu owayo noma umuntu othola ukuthi unesimo sesinyama esingasuki.
Yeah.
Sesina sithole iyinyongo zeyilwane ezithile. Ungamgeza umuntu ngenyongo yenkukhu noma ngembuzi noma ngesikabu. Kodwa khona kufika khona mhlawumbe sifuna inyongo yenyathi. Isilwane silwa ngempela. Thola ukuthi inyongo yakhona siyayithola sizoyifaka endlela ezilo kufuna igqume ngayo ugeze ngayo ukuze kwehluleke lento ehlezi kuwe. Yenze ukuthola ukuthi kuzofuneka sithole ubulongwe bendlovu. Isilwane sikwazi ukuphula ihlahla sivula indlela ngenkani makuthiwa umuntu izinto zakhe ivaliwe. Manje kuyenze ukuthola ukuthi kuzothola iqanda lentshe i-ostrich. Sizowenza uvula kuvaliwe ngoba iqanda liyangena kakhulu ekugezeni ngoba lingivula kuvaliwe. So umuntu makuthiwa ke akaphili kade waza elashwa kufuna ukuthi afunisise ukuthi yini le eyinkinga kuye ayihambe ayibhulele lento ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu uzofika athi uqele ibhafu kodwa leli bhafu licatshangwa nguye. Uma usucitha amathambo uyabona ukuthi umuntu afuneka ebhafu akabiyele ekhaya ugcina umsebenzi othile kunomuntu okhalako ofuna itiye ngoba ngasekho abadala. Uthola ukuthi ke masa kathinta leli tiye sekangayifaka into lezachele enzele izimfamona zingalimazi ikhaya. Kuyenzeka ukuthola ukuthi ke umuntu makenza itiye lakhe sekufuna ukuthi kube khona ukuhambo lomhlophe aliphehlako azogeza ngalo ukuze ukuthi akhonekthe madlozini awaphalele itiye ukuze litiye lakhe limukeleke lingavinjwa abathakathi bala asuyenzela khona lo mcimbi wakhe.
Ngikuzwa kahle sobheka indlela ke yokusebenza udokotela uma esebenza iziphi izimo ezibhekene nabantu ayisebenzayo noma izifo futhi ayabhekana nazo noma akwaziyo ukuthi ebhekane nazo ngoba vele suka wathinta ekutheni ukuthi yonke into iqala enhlolweni kodwa ke ake sibheke ekutheni ukuthi abantu abafanele befike la balindele ukuthi bengalashwa ini ngoba kukhona umuntu ozothi cha mina ngifuna into yokuceba kodwa nakho lokho kokuceba kukhona la mhlawumbe okufanele kudlule khona kuyona inhlolo.
Yeah.
Angazi noma uzofika uthi awu ikhona into yomcebo wena ufuna umkhovu ozolanda noma ufuna isigubhu ozosilanda ngase ngisibekele isigubhu sakho uzofika usithathe nje uhambe ikhona into enjalo
noma kufanele ukuthi umuntu athathe into uyahlolwa kuqale bese ehlanjululwa leso simo esikuyena bese sekuba ukuthi ke uyayithabatha into yakhe ayizele. Bese kuba umuntu ogulako still naye ufuna aqale ngokuhlola kukhona umuntu othola ukuthi ngeke usakwazi nokuhlola makuthiwa kulethwa umuntu ohlanya kuyahayiza ayikho into ngehlala phansi nohlanya ukuthi manje uyahlola sekufanele ukuthi ugqume uhlale nemezamo ukuthi ukhiphe into yokubhema ukhiphe into yokukhotha bamfake ebhaveni izithambe lento imphethe sekumanje ke kulaba abahamba naye usuchitha amathambo usuyahlaza ukuthi lo muntu ushaya u1 no 2 no 3 kanje ngoba ngeke ukuthi kufike abantu bethwele uhlanya bese kuthiwa makhosi ihlola yilo ihlola umuntu ehlanya kufanele ukuthi ubambe lolu hlanya ulushonise phansi uliqede amandla bese ke lihlala ngale endaweni yokulinda bese ababili abathathu babuya ngapha kwagogo sebayahlolelwa ke batshelwa ngalo muntu ukuthi yini emshayako yini ukuthi bayiphuthumise bayenze.
uthi ari Lukhele lo esikhuluma naye imbukela phekhaya ngoba wazi ukuthi siyasiphathe inyanga abelaphi bendabuko kube khona abantu abenza izinto zesintu ezahlukahlukene kuye kube mnandi ke uma sihleli kanje ngoba ekhona uDR Lukhele sihleli naye ungakhohlwa ke nawe ukusubscribe njengamanje ngena lapha na ku YouTube uthi ezinohlonze TV uthi ezinohlonze TV njalo ngolwesithathu likhona uhlelo sikhangenkezo TV show gama lami ngumzothule ngwakashembe usuke khona mase kuba khona insizo lapha na umbuyisa bathi umbuyisa lapha no PJK mfuka umbuyisa bathi singa sika nodoli suke sihleli naye na kanjani khona la kumsakazo esibukayo la kumabona kude kunjalo uyahleka uBishop la uhleka indaba yesinqa sika nodoli kodwa ke akunankinga dokotela sikubona nawe ugcile kakhulu ebandleni nala ekhaya ngibona abantu befika bezokhonza bephinde beprofitwe uphinde futhi welaphe lapha ekhaya kuhlangana phi ke kuwena ekutheni ukuthi kwenze ndawonye kula igcekeni nje ngikhuluma ngento eyenzeke igcekeni elilodwa
umsebenzi lona ubambisene uyahambisana nomngaya kithi kwethu la ngizalwa khona kunesonto egcekeni phinde futhi kulendlu yamakhambi lakuthithwa khona amathambo okwenzeka ngapha esigodlweni okwenzeka ngalesontweni kuyefana kuyefana ngoba kucheckwa impilo sibhedlela nje kahle hle umuzi oyisibhedlela kube kuthi uhulumeni uyakwazi ungenelela nami ngabe unginike idifikulty angenelele ngento eyiningi nje kuba kusibhedlela la
ezifaka nama-ambulance
yafaka nama-ambulance azokwazi ukuthi
aphuthumisela abantu
kodwa basuke bephuthunyiswa kimi-ke phela ngoba
makuthiwa yizi shouthi iyakulanda hayi ngabhala phe uDR Lukhele na
kulanda abantu bezothululwa lapha
yebo
phinde futhi bangene enkonzweni namhlanje njengoba kuyisonto nje angisebenzi ngilindile amakholo sizokholwa nawo basuke benze lapha bezokholwa nami ngiyaphuma ngiyokholwa nabo ngaphela izidalwa zabambisana ingilozi yokuthandaza yona into enkulu kwamanje uma kufeyila ngapha edlozini kukhuphuka isithunywa uma kufeyila isithunywa sizovuswa idlozi
yebo
ngaphela manje isithunywa ingane yedlozi
yebo
so lezi zinto zonke ziyabambisana uma ubona ukuthi sekuxake konke ngaphela ayaphela amathemba umuthi sekubiza ukuthi uthathe ijazi lakho nesikhalo sakho uyehlane uyoguqa uyothandaza ngoba noJesu wayehlane
wayothandaza
yes manje ke izimo ezinjalo ziyahlonishwa ukuthi ke la ekhaya nje noma kuthiwa yilesigaga kuhlala kuthandazwa bese kuthi ngesonto kuyidemand ngempela ukuthi lungageji lolusuku nawo lesihlanu yidemand ukuthi singageji isiguqo la sikhululeka khona siye emoyeni singalawulwa kakhulu intshumayelo namabhayibheli ngoba phela manje uma kuyisonto sigxila kakhulu eyishumayelweni naseyifundisweni eyihlukahlukene kodwa uma kulesihlanu kuba yisiguqo lithiwa nje izwi lenkosi bekumqodwa nje sikuwisele kubantu ngoba phela ukudla komphefumulo
Ngizokatsha dokotela ake sibuze ekuthenini ukuthi udokotela ngoba elapha ngamakhambi esintu mfuna lapho elapha ngamakhambi esintu umuntu weguqo iguqo yakwazi ukuhambisa isiguqo noma uyobethela ngifuna lokho ukuhlukanisa ekuthenini ukuthi uma uye kumuzi womuntu uyela isiguqo noma uyela ukubethela njengenyanga ngoba phela abakubiza ngenyanga lapha ngiyakubabona bethi DR Lukhele uyinyanga manje ngifuna ukuthi isiguqo emzini womuntu yakwazi ukusambisa
siyakhishwa isiguqo siye emzini womuntu simnandi ke isiguqo ngoba sisuke singazili kuzogcina ibholofetho
yebo
sisuke sisazosefa ukuthi kwenze njani kulomuzi bese ke sekuyahlehlwa ke sekubiyelwe ekhaya sisuke siza lapha sekuyabuywa ke emakhambeni suku sekuyogcinwa ke lokho okwakubonakele
yebo
kumnandi ke futhi ke ukuthi ungaqali ngokusebenza bese uzofaka isiguqo ngoba uzoxabana nabathandazi ngoba uzothi bengena bese manje bathi leli khala lilula lifuna ukubethelwa wena usubethela manje kusho ukuthi baza njani bayakurapha
bayakurapha okusho ukuthi awuyenzanga kahle
awuyenzanga kahle lento okungikho ukuthi kuqalwe khona
yebo
kufike lapha kusefiwe headball kufike kuthandazwe impela kufike kuthekwe ngamandla ukuthi inkinga isuka la izoqalwa kanje uma seyilungiswa ehe ngoba lento ibuyixabane sethina seyihamba kakhulu iguqu uthole ukuthi sifike emzini womuntu kunokuyikhongwane ezintsha ezifresh sifakwe inyanga izolo basifika thini lapha sifeze tie lesikhokwane zile yithi kakhulu yakuje kunje 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 lo muntu bekadebethela la useyagaqela kwesikhathi uthola ukuthi ukhona la naye la kulapha chanders
hey madoda
uyithatha imali yakulomuzi wokubethela masifika lesiqhoba qhoba lesikhokwane ziyageja maphla sokubalela ukuthi zingaki ikhokwane ngoba sokutshela thini utie master sikhona singalanda ngala sizokudirectela bese kutshe tie lezi zifake lapha ziwiki siyafika mbayini inyongo sikhangana seyicima
ewe
kodwa kwenzekayo yasho utie libetheleke kahle ama-corrections naw umnandi umsebenzi othola ukuthi kunamaphutha amancane kunokuthi ufike ngampela ngampela inyanga ifike yaphela
ngikuzwa kahle dokotela lapha ey'nkundleni zokuxhumana utholakala kanjani umuntu odinga ukukufonela-ke exhumane nodokotela wenze njani
073-923-7589 inamba yala ekhaya le
oyiphindi dokotela
073-923-7589 inamba kadokotela leyo mabaya epejini Facebook kufuna bathi Dr. Lukhele 27 ukufakazi okukhulu okugciniwe ukuthi inkosi yesi 27 kithi kwethu kwalukhele
yeah
baphinde baye kuyona uYouTube lo bahlehle nawo wonke uYouTube bathi Dr. Lukhele TV naku-Instagram bafike bathi Dr. Lukhele bazofunda nakhona phinde bangithole bese ke bayafona o-call back abavumelekile
oh bayafona
abafona abantu nalapha kuWhatsApp like KZN sinaliso lezo
yep
so into yende yabona so mabaya ngale kuWhatsApp bahambe kafishane
bengahambi ka
iyabenza imbuzi lokuthiwa isicebe
isicebe
yebo yebo noma voice note ngoba isikhathi kasikho isikhathi asikho sefoni so lesi sincane sivelile futhi usihloniphe kwalandi kanti
ngizwa kahle
yeah
ngiyacabanga ke mbukeli lapha ekhaya ekuthenini ukuthi konke uyakubona lapha eskrinini okusho ukuthi yonke imininingwane ka-Dr. Lukhele iyavela lapha eskrinini njengamanje ake sibonge njengamanje kukhona la esathi shelele khona masibuya sobe sesivala nesinqa sikanodoli
Ah, come on, let's go.
Ngempela uma ngabe sihlezi kanje la ku Dr. Lukhele zonke izinto zimnandi siyezwa vele ke sikhona ngenkezo baba Lukhele ngiyanizwa niyakhuluma noShembe ukuthi ngabe kuhamba kanjani kodwa baba uthi kusibeka esithombeni nganayo inkomo ngibona inkomo la isithole esihle yini baba isithole kwenzakala
hayi isithole hayi isithole lesi sinikeliwe
yeah
siphuma ngala emsinga ngisho ukuthi sigodibani
yeah
izinto zomsebenzi
izinto zomsebenzi
edlozini makusetshenzwa kuthathwa imali kuphela
yeah
nenkomo basinika abantu
yeah
ifike kahle ifike izolo njengoba uyibona ilapha namhlanje isonto
yeah
so iyaphuma ke futhi izolayishwa nje kungekudala iyahamba yemahlabathini lapha eVerulam kwa Dr. K anti ibandla la ekhaya isithelo sika Jehova siphethwe khona so umnikelo wephasika nathi lona thole ke noba no Jesu naye kulethole naye
ukulethole
naye azothumela
ukuthi kwa kwakuyithole lembongo
thina ke
nathi isithole ke senkomo
isithole senkomo ke ubona umnikelo wephasika le isipheko isipheko
lesi
sephasika siphuma la kwa Dr. Lukhele siyahamba siyakhona sikhishwa isithunywa phansi kwebandla
ya
ngoba manje kufuna izinto ihlukanise ungadli konke
kufanele
ukuthi yes kufuna ukuthi into usheshe ube smart ukuthi lento why iqondane umnikelo nje makufuna umnikelo wenkomo kanti nandi iphasika uthi ke lo mthetho ungasadayisi ungahlabi futhi udle okwesithunywa futhi isithunywa sibonile ukuthi uzoqhakeka ngasemalini kwafika lenkomo njengoba sekufike lenkomo nje iyona ezohamba phambili ifike ke ibe sendlalelo onobhala nje babhukwini bazobhala nasemlandweni ke kuyoba isifundo nakwabanye nakwabanye ukuthi izinyanga eyiphiwe noprofeta ngokuthandaza azithi mayithola iminikelo ekanje sekusondela iphasika baphushele ephasikeni noma kuthiwa sekufanele ukuthi kwenziwe lokhu kuthiwa kukhokho kweshumi
ya
nasithola kasize
kuthiwa nje
okweshumi iseza indima enjalo nesondlo zabaholi siyeza ungasilethi isondlo sikanje ngoba nami futhi anginayo inkinga ngesabi makuthiwa uNkulunkulu nedlozi livumile uthole ukuthi kunesondlo sikamholo othile uqondane kanje usebenza njalo futhi angesabi ngoba ukwenza kanje kwenza ukuthi into zakho zande kufunda nabanye futhi kubuyizwe kwakheka abantu ngokwenza kanje
ya kukhona into la kuJack
ya
awuthi mungibeka nje sithombeni ngalento elive Jack iyabhubhudla inkezo
la kujeke indayela le
indayela
ijayeleke kumkhulu ubaba uLakhanyana lababenzisisi yayitiye kodwa elenziwe ngamakhambi ajulile lawa madala ojoko o5 roses ofg o-track kufakwe impepho ke lapha kufakwe amaphakama kufakwe ozamlandela kufakwe namaswiti kuphinde futhi kufakwe ke nokunye bese kufakwe Coca-Cola, kufakele amaswidi, kufakele ibisi kuze ukuthi lesi swasho mawusidla siluwashe igazi sithi ukuchithisa amanzi kudume nangemumva kuze ukuthi kuwasheke umzimba lo kodwa njengoba kusho kunempepho uqoqeke idalwa leyithunywa uyakhona ukuthi mawuthandaza uthandaze kakhulu uma ubabhekela abantu balapha kwaLakhanyana ezcc bobabuke uma besonta bagquma kakhulu ipower isukazana
Noma kanjani ngempela mangabe sesivala
njoba sisho nje sithi khamba kanje yazi ukuthi noma ngabe yini uyakwazi ukuthi usubscribe then futhi ke uyakwazi ukuthi unikele njoba sibona uDoctor ekwazi ukuthi anikele nakhona mangabe umuntu enza izinto ezinhle nikela phela ukhombisa ukuthi uyakwazi mina ngisawushindela mangabe ngilindela ukhonto ezokwenzeka sikuthanda ngothando lwesidudu tasi kumphathi kwindawo ngendawo nenze kanjalo nesubscribe nenze yonke into ibe mnandi ibe mtororo sithanda ukwazi ukuthi sithinde lawo.